Hello mngani, efuthanda izinto njengami, ngikhaphe namuhla ngihambe nge-Shoprite. Uthi ungena nje ukuhlangana bese yicathulo nkosi yami, ama boots ave mahle guys. Awukwazi ukugodola la ma boots lawa, angazi noma 120 or 130 angisakhumbuli kahle, kodwa nje ave mahle, ubuke lo grey. Mina bengilithanda kakhulu ke leli brown eline fair emhlophe. Angilithanda ngifuna ukuqamba amanga. Okay guys, asiqhubekeni ke, ngithe ngisathi ngiyahamba, ngisathi tap tap. Ngoba sengihlangana nanawo amankomishi nkosi yami, abole lelide lika ma wami. Okay ke ngase ngaqhubeka ngiyofuna amadlaza asahlangana notshwala. Ngase nkosi yami, angifuni itshwala la, ngifuna amankomishi guys. Ngase ngabuka namadlaza, ngatholanga ke kule Shoprite. So bemele ngiye kwenye Shoprite, wabuke nje amadlaza mahla kanjani. Ngenza ungafaka ngisho i-dessert yakho lana namankomishi bengiwafuna guys, Irish coffee mug. Ngaqhubeka ngaye kwenye i-Shoprite, ngise sengikhona ngabe ngiwabona guys, ngawabona ngathi tada, bekunama prizes amaningi. Only to find out ukuthi nkosi yami amankomishi awu 13 rand guys. Ngicela hambe niyowathenga. Buka, sengiphuza ikofi lami, akusekuhle. Anihambe niyowathenga.